para que baje primero también.
Cuéntalo, cuéntalo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ey, pon la mochila ahí.
Voy a
pedir.
10.
Wey,
sí, sí.
Wey,
wey.
Y va 8.
11.
El otro.
12.
Mira, me tengo el baúl ahí.
13, sí, claro, claro. 13, yo, niña.
La cama.
14. Pasos, sal. Se fue. 15. Ya me han botado. Se le puso. 16. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,